sheri nari ngutegereje umutima wari ugiye kumvamo neza neza ngo usohoke
genda wakana we
ntawe itumwana yambari ubusadi
hoshye genda wa mbwa we
niba ndimbwa nzakwirira cyangwa se gutapfuna
ha 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 ngaho gumye cyaza menye ngo zanje utegeza fabano ngo gutegereza ubwato ku kibuga cy'indege de